Sanibonani la uwani shophakama nibingelela osifunda. UBig Zulu ebonga nje useko abamsika ngalo kwingoma yakhe imali eningi. Lapha kukhozi iyangena nakhona yaphuma unumber 3 kwingoma ezayikhethi ukuthi inqamula unyaka. Ubeke sebonga nje kakhulu nokuthi le ngoma yakhe iwini best colliba lapha kumasatma 27. Ubeke sethembisa nomusic video womuzi waseSandton. Le ngoma uzokhumbula nje mkhulu wethu idlala kakhulu nje la eMzansi kulezi insuku nje kusukela yaphuma unumber 1 nje. Sacela nje ukuthi ulike uma uyithandile ivideo mbukeli wethu, ungakhohlwa ke mbukeli wethu ukusubscribe kule YouTube channel. Ngiyabonga.
Oh yeah.